Shall we go to the Oh, مرارو
badaru sai mu ce tribi na biyu
Yeah.